Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana. Daoyami, ayikolana, buso wami, aukolana. Kilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, ayikolana, buso wami, aukolana. Kilondoloze.
Jerusalem, Ikayalami.